Piny.
Ti wache matek ma kwani elwenye.
Ah, okay, elwenye.
Ah, wende elwenye dawo gi jo, idawo gi jo joneno ya.
Ah, woka ara woka.
Ah, unyale.
Eh? To karomo ke ah, ineno.
Eh.
Bayo,
wache unyale.
Piny Masani ni da piny olony baba na.
Piny olony kabisa.
Eh, piny olony.
Piny yue kore.
Eh, piny yue kore yani. Dunia imefagia kifua yake.
Eh.
Ivinyo.
Tine kibodo kamora mora piny beta sitima lel kamora mora nyaka odulum sitima niti.
Eh. Mane meji sono lony
niti. Mane sono lony niti.
Eh.
Eh, ko lony malo ni nanga kini lony
pe. Lony niti.
Eh, lony niti piny.
Sari kata mana bana kata mana tipo minero wang jui machoni. Ngin chon kani mulo radio mar ngato.
Ah.
Ninye lo koy maray.
Weli wach wang jui kata weli wach TV. Simo one, ineno simo, ineno mana ngato kakalo, ineno. To kidwa goye, tu unjo gweng duto, uchokoru, ineno.
Eh.
Tu dhi goye ewi got kamoro kamoro makite mochung'e.
Eh, to piny tinde ber ma wang' jowi.
Eh.
Makita na olieto nyaka pio sani ng'ato nyalo neni wang' jowi marach.
Eh, winjo ka, ne dayo mochung'e, winjo ka, gimowacho kata ng'a mochung' na jo, piny mwala ora, winje.
Eh.
Eh! Ah, wacho niya! Dongo dero magine dero mangane ne ma ma dende molo lit. Yani en koko.
Eh?
En koko.
Wajo ta tani ne leti.
Eh,
otame.
Elwen.
Eh,
yani
hello. Osega ode kabi.
Osega ode kabi. Kito kendi mo kogiyo.
Eh?
Mano kwenye macho.
Ocha kerango.
Eh! Odiambo. Dongo nyaro chomo mangane ne ma dende molo lit.
Idogi na ene kani mero siabe.
Eh ngine bi willing ano neno kala kanok ne. Mono piny macho.
Mono piny macho.
Eh. Ti ne wunya lego piny biro manyasi makata kama wotie kakani. Ineno. Jo mangeni maneno wa ineno.
Dano neno piny Masani namo ya.
Namo ye.
Eh.
Dano siku mana ni yawa. Ngana aneno ukanyo. Aneno ukanyo sibo madongo katina ngine kusibo ni madongo.
Eh ngina anga madiri professor. Tu sibo mono ma professor ngane.
Professor.
Eh professor.
De luki luongo professor. Ti de muri mo. Si de muri mo. Eh,
professor.
Professor moko machielo magari cha batwa.
Lakini marili cha.
Marili.
Ingeni tie professor, go professor.
Ama delulo ngene.
Wanyizi koro meaning magi ni tie professor.
Mhm.
Go professor. Mhm. Professor no somo.
Mhm.
To code duo. Ibi. Go code gika. Mano professor.
Mono bende ke chalo jo luo ko iwinjo koro kita duto mako jo mamor ko kabisa
koro mano tinde kaka piny nitie kendo kata na soon
soon
piny osebire digital makata na soon
soon
wa winjo ni vision 2030 donge wani 2022 odong 8 years
gima to imali
8 years osichopo kama goro kata na igwe kanyo iwinjo nitie lori mono mabro ringa ringa kini dojo tiketo minyaga ni mo matin
to
ligo ko kisumo ile so kibrid do mano be asi winjo nitie
mano gima te mereka samo so kunya winjo kendo fununu kaka ngama daktari ngama kutu ziko septembre mangenye nya winjo ni kata na gino mabiro ni igino mabiro gi gima no bero mabere kabisa ma dayo kadayo dayo kadayo nyaka make sure ni mi kibrid sukari eh gik moko machino to machino degi magi miyogi
nikech nyo wach ni ya nyo wach ni ya ni luo nyanza kanyo nitie kaka menyaga umaru nyalo loso gine mar mar mach mutegno gasi
eh
ah kwa kwa ndio ri ringi gwen ti connect gitu uni inaweza nyaka tata ingine maten to do riko kisu
kingi pale ni
mama ndo kimaba ya biro piso 2030
eh
hivi mama mwa ndio mwadwa ni nyanza
mama kimaba ya bigi pina sana kawa doko ndio
wage mama poke vinya kwa dera nyombo
daktari uli tumia kapenyo
ya
Ok, lo entero, vaya, vaya.
Piny ni
Piny Masani? Yes.
Jodongo ni siyaya kama kuru.
Ah, bwana, los kodi bwana. Weto, losa losa kuda losa kuda jodongo masiyaya.
Ano kabi umo wanga. Ibi nyo.
Jodongo
mana chon chuo kuwa joto. Isi mu kuwa joto beno seru.
Jodongo po nitiye?
Jodongo mani tiye sa niti chita kwa nikin. Kedo gino uti nara. Apiko niya mawaraj.
Ha?
Gena gini yede egwe.
Le mawadi. Then we did it, no chama, chaka, much on the cube, the little tin, the technique, you know, got on the circle, you know, quarter. Don't you know, the end.
Eh, Jodongo. Nitio, Jenny, who will be the saliva, who called them a dongo, to get you find again Jodongo, to go quadu, and on that in the way by the dar. Totty, you might get him or bed on the car.
Vinji, mind you, Muninga, Modojo, or Kale Kijana, to be the doom.
O Kale Kijana, to be the
doom. O Kale Kijana, you fool.
I don't know.
I'm not sure if you're a good person.
Kono kibara chile kosa osa sire kumumadi
a beach makati
mumadi
katamara uchi lite magine chakro matenda beach bende wacha muna gino
alalo
mara chigolo
jadango team mau timo sani okuber kendo nyo kwa winjo kodo wabera enya kulengana kaka news osa gini
we wacha kulengana
What's wrong?
I don't know what I'm saying.
Jodongo tera tera umos, kaja ri no sekano. Ini kururi tutori.
Abaygon. Kisungu bayo.
Kanda no sekano, dalo mane podi muodo njugu kodo macha.
Hey,
sani kuru la kuru.
La kuru, man jeki mukuma phone phone muodi.
Ini kuru chamra bwan.
Yes.
Ivinjo.
Umedete.
Magino wehi kuka.
Man jeki mukuma phone phone.
Ini kuru tutori.
Yes.
To kapu kote kore. Nyetino moje ne, nyetino machi ndo angeni sani gini udi. Gihero kani lam ni gisay, kuroman korwa
lam.
Gisay.
Gisay.
Nyasay kila mo gisay nyasay
ibu yogo.
Ogo koko.
Wacho ne.
Bonga na saja.
Ah, gori wangu, Unapi taiga.
Hindi yada mbali.
Angori wangu, buda wangu. Amina kushukuru mbaya. Sababu unajua wewe ni mtu wangu wa dhati. Sasa mimi nakwambia hapo hivyo kamati hapo sababu kitoka hapo wewe si jaa wangu.
Eh wewe kamati hapo kitoka hapo si tumedate.
Eh si tumedate si unajua hivyo.
Sasa aja. Si kutumbele zako atuna wao. Mkeme nyakwa leda nyombo sasa.
Daktari unataka pia.
Pia ni
please masaa.